byabayemo bijanye n'umutekano canke bya politike ari nk'ingaruka y'ibyari byabaye mu 2015 kuko mazi ko hamaze kuvugwa ko nyakubahwa umukuru w'igihugu agomba gusubira kwitoza benshi bavuze bati icyo kiringo ntikemewe n'amategeko abandi bakavuga bati icyo kiringo kiremewe n'amategeko bamwe bacabaca mu mabarabara kubyamiriza novuga ko byatanguye mu mutekano ako munyuma bazana abapolisi kugira ngo babuze abantu baca mu mabarabara ibintu novuga ko byagiye kunyuka muri 2015 kihabereye kugerageza gutera kudeta ku bamwe bavuga bati ko abapolisi n'abasirikare ariko barakubita abanyagihugu babirukana mu mabarabara babamerera nabi bapfungwa tereka turabe ingene byohinduka bimaze kwanka rero maze kubwamina mbere hoho amaraso yatangwe guseseka y'abasirikare bari ko bamwe bagwana bavuga ko bofata radio abandi bagwana bavuga ko batotera kudeta canke ngo batembagaze intwaro bimaze kuba gutyo hace haba rero benshi guhunga bakaca mu makambi abandi barapfungwa mbere hari abamwe novuga honyangateka akazina muntu ko harabayemwo ibyo twovuga mu rurimi rw'igifaransa torture sinzi ibintu bivuga mu kirundi ariko amaraporo y'abantu bamwe bamwe banira agateka akazina muntu bagiye barabyerekana kandi hagiye haratoga ibisiga hirya no hino bamwe bakavuga umwe wese akora abakwa bapfuye abarundi kenshi na kenshi umwe wese yarondera ingene abishira ku wundi ngabo jewe mvuze nk'umurundi nuko bitari bikenewe kuko inzira yose yoja yoba ari gutora ibintu bicimo mwumvikano atamaraso y'abarundi asesetse mu 2016 rero twovuga ko naho nyene bitoroshe kuko abari bamaze guhunga ntibigeze bataha amashirahamwe aharanira agateka akazina muntu ntiyasubiye gukora kibazo cy'amaradiyo cyatowe umuti cyose kuko hari no ayatagikora n'ubu gutora kubona ibisiga hirya no hino ntibyahagaze mbere twovuga ko hagize icyongera koko hace haza ibyo kwica abantu bamwe bamwe bagafa bagirizwa ko ari abarozi byerekana neza ko naho tudafise ibiharuro bifatika k'ikibazo cy'umutekano mu Burundi hose usanga hakiriho agahazi harabaye mu mbere y'umwaka uhera twarumvise ko hari abasoda b'abarundi baguye ku butaka bwa Kongo abo basoda umwe avuga ati nabari bagiye gutera abandi nabo bakavuga ati nabataye igisirikare cya leta kera ariko jewe sindaba uwo ari we wese yapfuye icarico bivanye n'inyungu za politiki kuko abo bose baba bapfuye n'abarundi kandi bari bakeneye kubaho bakarera abana mbere urazi ko nk'umuntu wapfishije umuntu nta muhambe canke ugasanga muhambye ari nyama ko bigira ingaruka mbi kuri kazoza k'umwana cyane cyane abari karabone ibintu nk'ibyo ibindi twovuga nuko ucusanga hagi haraba n'ingaruka zijanye nibi byuko nkabagira neza bavuze bati nyabona leta y'u Burundi nimuhindure inyifato mu kingira agateka akazina muntu gutyo tuzosubira kubafasha bamaze kugenda ariko kubera izo mfashanyo zitahari ingaruka ziza ziruka kandi ziranyaruka kuko hariho abahora bavuzwa canke abahora baronka imfashanyo duciye mu mashirahamwe bakabaha utudeni canke bakabaha imigambi yo kwiteza imbere biba bitakigaruka usanga ko n'umutekano wabo uhungabana ugasanga mbere wanashaka nk'abantu bamwe bamwe bagiye nko byo kugenda kwiba barazi ko kenshi na kenshi umuntu yibye usanga abanyagihugu bace bihanirwa ugasanga abantu bapfuye